Yesu data mujanzo mukore rumusiwe jena mama zuru kundo kwimana mazembeje jijonda mukore ramurisi azonye merera kuja mijuru
Tusabe mwihangane murabona imvura iri kwiragwa ariko kandi mugerageze tukore byose neza reka uyu mwanya naho duwe kaze pasiteri kuva Mulongwe pasiteri mumwongere Jumapili ashike hano asenga Imana
Mungu baba yetu na Yesu mukozi tunakuwa hapa ama ya kuja. Tuko hapa na ibada, bariki kiongozi, bariki mambo yote, nyimbo, neno, shuhuda mbalimbali. Yote bariki uwe nawe, uliye uzima wetu. Tukifa tunaishi katika uwe Yesu. Umesema kwamba watakukufa, watakuwa wanaishi. Na unamwambia ule mwanamke, dadake na Lazaro, je, unaamini hayo? Naamini hayo Mungu kwamba kumlaza lameke hapa sio mwisho wa maisha, lakini bado anaendelea na safari. Katika paradiso na baadaye katika uzima wa milele. Tunaomba yote ufariji jamaa lote na kanisa kwa uwezo wako Yesu. Amen.
Amen.
Za twagomba dusabe kabisa mu twihanganire. Twari ko turavuga mwihangane kuko murabona muri benshi nshobora kwicarika umuntu wese uko bikwiye ariko mwihangane turi kururu rubanza mutwihanganire kabisa nuwo bakumbuye gushobora kubona yuko yari kwicara cyangwa andi mutwihanganire cyane hanyuma twagomba kandi mbere yuko dushishikara dusabe abantu bo bazanye amashugwe bagerageze baje muri uru ruhande Pasteur Donatien araza kubandika abantu bazanye amashugwe kugira ngo tube turabitondeka muri uru ruhande aha kugira ngo tubitondeke neza murakoze neza murundo mwanya twamaze gusenga Imana kandi twamaze kubasaba imbabazi kabisa umuntu wese yumve yihangane none rero twagomba dushishikare n'urubanza twagomba duhe ijambo twumve amajambo twese aha abantu bose borondera kuvuga amajambo nitwova ngaha murabona n'imvura nayo nyene kwizera tubwira ati munyarutse kandi byukuri byo kuvuga ni byinshi ariko haravuga bamwe abaduserukiye kandi nabo nyene bafate umwanya mwiza reka dutangure rero kuri mu fashoni makurata mu uwasizwe n'umuhisi hama mu nyuma turacya twumva ijambo ry'uwaserukiye abana kazi abana b'umuhisi boshobora gushika mu bibanza
uzamani haubadiliki tangu zamani haubadiliki imana yacu tabwihindagurika imana yacu tabwihindagurika kuva na kera nubuni kwikiri ni kwizohora bihe bidashira Yesu nashimwe Yesu nashimwe kandi.
Amen.
Je nagomba gushima Imana kubw'uyu munsi mukuru mwiza uteye akanyamuneza. Kuko umukozi w'Imana yatashe neza. Turanezerewe. Hanyuma ndagomba gushimira abakozi b'Imana bakoze uru rubanza neza. Imana ibahezagire cyane. Imana ibahezagire muri ibyo bikorwa nyine. Hanyuma ndagomba gushimira abantu bose bakoze muri ibi bikorwa, umuto ukuze, eka n'ukuri. Imana ibahezagire cyane kandi Imana ibahe umugisha. Yesu abahezagire, Yesu abahezagire, abahezagire kandi. Haleluya. Imana ibagirire neza. Amen.
Murakoze cyane. Reka noneho twumve uwaserukiye abana kaze.
Yesu Kristo yapfuye akazuka n'ahabwa icyubahiro. Nanje mpagaze hano n'amashimwe gusa. Icya mbere, kubera ko mutama nk'uko umwungere yamaze kubivuga ko yagwaye akafata umwanya wo kugwara, ngomba muri uca kiringo yamaze agwaye ngomba mbanze nshimire cyane rwose abantu batubaye hafi guhera muri sepebu aho yahereye kugwara no kubandaniriza muri kira aho yatogereje. Imana nibahezagire. Ikigira kabiri, ngomba nshimire cyane ishengero naho ntaronka amajambo noshobora gukoresha, kuko mvuge nti byatubereye ababyeyi, byaradukoze ku mutima. Mvuze nti n'ababyeyi murazi yuko ababyeyi bakora ibikwiye ku bana. Aho mvuze nti batubereye ababyeyi ni ukuvuga nagombye kwegeranya amajambo. Ku bw'icyo Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ni ikibazirikane ko ikibahera umugisha. Ikigira gatatu, muri rusange mu bantu bose muri rusange, ndashimiye umuntu wese ari hano yaje kudufasha uyu munsi mukuru w'uyu mubyeyi wacu akaba n'umukozi w'Imana. Nawe umuntu wese umuhezagiro w'Imana umushike ko Imana ni muhezagira.
Amen.
Ikigira kane, ndashimiye Imana cyane, sinoreha gushimira Imana ko uyu mubyeyi wacu akaba umukozi w'Imana yarangije neza. Kuba yarangije neza ni kimwe, ndashimiye Imana cyane kandi ko yarangije turi kumwe. Hanyuma ngashimira Imana kandi ko muri uko kurangiza neza mu muryango yasize ari amahoro, ata kibazo na kimwe kihari. Ni ibyo bintu bine nagomba gushimira Imana. Murakoze cyane. Murakoze
neza. Dusabe bamwe badufasha.
Ikindi nari nibagiwe, nari numvise kandi ku mutima, nuko bamwe baravuga ngo bega yatashe gute, yatashe ryari. Ni ukuvuga yatashe isaha zitandatu z'ijoro ku kadomo, ni ukuvuga itariki 19 zishira itariki 20. Murakoze nicaye numvise ndavuga. Murakoze.
Reka dusabe babandi badufasha kwegereza isandugu dushire ngaha, hanyuma duca dusaba kuko twese ntitwoshobora gushira kwivu. Murabona turi benshi, turaza gusaba abungere ba mbere n'aba kabiri bari hano babidukorere, hanyuma abandi bose abicaye duca duhaguruka n'umuryango abongere n'umuryango nibo tuza guha kaze abongere baratangura hanyuma aha twagomba bamwe badufasha ku terura isandugu begereze ngaha hanyuma dusabe abashira kwivu twavuze ko turi benshi cyane tutoshobora kurishyira ko twese mugabo abungere abambere n'abakabiri bace badukorera icyo gikorwa hama twese n'umuryango n'umuryango hanyuma abandi duca duhaguruka igihe bazaba bari kurashyira kwivu hama bahejeje mugabo icyo gihe kandi baraca baza gushyira ko indirimbo
usabe urukirize
Mama, you're the best of all. ولكنك Tuzomubona, tunezerwe, kuvugurura inzira hano kugira ngo abazana amashuri biborohere kandi mugerageze mwigire murakingiriye abari hano ntibabona ibiriko birakoreka ngaho Donatien ashikino muducini ziranga abazana amashugwe
amashugwe barashishikara gukora ibikorwa ariko twagomba kugira ngo babe baratondeka amashugwe turaza kubabwira hageze ariko mugume hafi kugira ngo ingene biza gukurikirana haratangura ishugwe ry'ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura hanyuma ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura umwungere hanyuma hacakurikira igikiremba hanyuma iry'umupfasoni wiwe n'iry'abana umupfasoni wiwe hanyuma abana inyuma y'abana haca haza ishengero rya Pentecote ryo ku Mugara ishengero rya Pentecote ryo ku Mugara hanyuma hwinyira ko abana barahe hwinyira ko Erodia hama ngenda kuri Yosefoni famiye ngenda kuri Yosefoni ego ishanye mishengero rya Pentecote ryo mu Gashikanwa nubikora ubikunze niyo uzabona imera ibitego byo mugashikanwa yenda kuri yosefoni kwinyira ko Erodia sinzi ko yaje ego Rutaga yinge Damien Aha Nathan famille Nathan bisa bisumutamakazi Ishugwe ry'umutamakazi ego Bizimana Leonidas acakurikira Bizimana Leonidas hayima hatunga imana Jerome hatunga imana Jerome
bwabwizabwe numunezero mwishi
bitegure Jean Marie
reye kwirembo bararo
Jerome ijya hatunga imana Jerome famille
rere yuko nza injuti zabanje yo injuti zanje twajanye zigere
hatunga imana Jerome
kwirembo nanje nasigaye ndwana nabasi bakomeye urugendo rwari ruto banesha bidatinze
ijya buzukuru
imiruho nishira barorereye kwirembo barorereye yuko nza injuti zabanje yo abazukanye na Yesu dunia si kwetu mimi ni musafiri
abakenyeza pasteur muri meri
wananifanyaje hata nikae nawe nasita ikumbuka dunia mirere
abakenyeza abapasteur muri meri
kama wewe ikiwa mbinguni siwezi kuingia
gerageza mutange umwanya dusabe aba bantu bigire yo gatoya bo ngaha kugira ngo tubone umwanya abakenyezi baba pasteur bari nga aha akurikire ADPR i Rwanda ADPR ADPR hanyuma Chorale Centrale
Yesu, yare satani wenu mubeshi. Idi imana, yare mumuntu, yare muhaye,
centrale rindira genda murindire rindira centrale rindira kugira ngo ntimugugane murindire gatoya Senga ya kinama meri pandikot meri karibu tenga lokal shengo ya pandikot ya tenga lokal shengo ya pandikot tenga lokal edidi famiye edidia Famille Kanungeko Famille Kanungeko Aster Famille abo muri Australia abaserukiye abo muri Australia abaserukiye abo muri Australia famille Pasteur Augustin famille Pasteur Augustin sindakira Famille Pasteur Vena Barandage Pasteur Barandage Vena Pasteur Kaje Jérémy Famille Kaje Jérémy Kaje Jérémy Famille Kaje Jérémy Famille Munezero Ferdinand Mugerageze mwigire yo gatoyi Famille Munezero Ferdinand Korali y'abakenyezi bo kunahangwa Famille y'abakenyezi Korali y'abakenyezi kunahangwa Famille ya Korali y'abakenyezi kunahangwa Famille Korali y'abakenyezi abana baba pastori shugwe jya abana baba pastori muze Mujyango mitabakana Maurice mitabakana Maurice mitabakana Maurice umuryango wa famille Igiraneza Eraste famille Igiraneza Eraste famille basaba kwinshi Jean de Dieu famille basaba kwinshi Jean de Dieu Famille Ruhangira David. Famille Ruhangira David. Ego. Korari y'abakenyezi rero bo mu ishegwe rya Pentecost kuntangwa abandi bose rero bo basigaranye amashugwe tutavuze barashobora kuyazana shobora kuyazana abandi basigaranye amashugwe tutavuze ku rutonde barashobora kuyazana ukuru abuzukuru baze basigaye batari baronse Abuzukuru nibo bariko baraheraheza bashira ko amashugwe nibaza ko ibyo gushira kw'amashugwe biriko birarangira reka uyu mwanya naho duhe kaze uwaserukiye umuryango adushikirize ijambo kaze
kubahwa bungere b'amashengero ya Pentecoste mu Burundi banyakubahwa bungere b'amashengero n'abarongozi mwavuye mu bihugu bibanyi mu Rwanda muri Kongo kumbure n'ahandi banyakubahwa mwaje gutera iteka uru rubanza rwo gushingurana iteka umukozi wayo Pasteur Lameke umwe wese mu cubahiro ciwe leka mvuge n'abakunzi batari hano bo muri Canada bo muri Amerika bo muri Australia n'ahandi biyumve ko tubashimiye banyakubahwa bashinga nayo bapfaso ni gwaruka muri hano mwese umwe mu cubahiro ciwe iri jambo sirirerire namba ni rya rindi ryo gushima ubwa mbere dushimira Imana kubyo yakoze ku musavyi wayo ica kabiri twongera gushimira abarongozi bishengero ryacu rya Pentecoste gi Bujumbura kandi twongera gushimira cyane abungere baje bava mu gihugu hagati mu mashengero yacu ya Pentecoste nabonyemwo n'abarongozi b'amashengero tubana hano i Bujumbura batari wa Pentecoste mugabo bashimye kubana natwe kuko uyu mukozi w'Imana yitavye Imana ari nabo ntagombye kuvuga mugabo bose bavuga bati urya numuvyeyi wacu twagomba rero mwese mwese atawe dukuyemwo abari hafi hano nabari kure tubashimire cyane gose umwe wese ari nico yakoze hari habasenze imana hari abaragoro y'amaboko hari habashigikiye muri uburyo cyane mu bundi twagomba rero mwese hamwe atawuvuyemwo tubashimire cyane nagomba narandiriye ndababwire yuko mukanya duca duhurira mu gisagara kuri messe des officiers militaires muri sale A na B aho rero niho tuja kuvugira irindi jambo ryo gukaraba no guca ku mazi abaza kubishobora turabahaye kaze muze kuhaba musozere ibi birori by'uno munsi tubaye turabakengurukira cyane rwose yuko mwigoye mukaba hano abataza kuba hariya mu guca ku mazi twagomba tuvuge yuko ikigandaro twahoramwo munyakabiga aho muhisi yari mu rugo rwiwe naho coba kirangiye umuryango uracakeneye abawushikako mvuze intanga marara kubera yuko hari abatavanga bagenda aho duhurira ariko abandi turaja kubivuga mu ncamake tugeze hariya kuri messe des officiers militaires murakoze cyane imana ibahezagire
ibirori byo muri uno mwanya dusabe twese tuvyaguruke abicaye hanyuma duce dusaba umwungere w'ishengero rya Pentecote ryo mu gashikanwa ingozi aca turangiriza n'amasengesho hama duce dusubira hariya duhure kuri messe des officiers militaires kazi
turagushima umuntu amahoro izina ryawe rishimwe twese twifuza kuzoturengusa dusa gutyo dusa nawe tagira gasembwa canke umugayo urakoze kuri abantu bose bakoraniye ngaha kuri urubanza mana iyo bavuye bose nibahezegigwe abagira batahe abaja kure n'abaja hafi bose bashika amahoro izina ryawe rishimwe kutuziga mukatubungabunga mu majyana mu maza turagushima kubyeme kuduhezegira mu izina rya Yesu. Amen.